haye mwiriwe mwebwe mwese muri ko murakurikirana imbonesha kuri yanyu BTV Burundi kaze murana makuru mugira mushikirizwe na jewe Arlette Mugisha akabagizwe n'ingingo nkurumuru zikwirikira ibura ry'amafaranga mvanga makungu ni kimwe mu bibazo bihanze ishirahamwe ritanga isukari isosumo nayo kuvura abagendana ubumuga bwo kutavuga ngo biragoye mu gihe batazananye ushobora gusobanura ibyo ubavuga reka ndabaye ikaze mu kanyanido nido byano makuru ndasubiye kubaye ikaze kandi kuri mwebwe mwese muri ko murakurikirana ndumubonesha kuri yanyu kuko nari mejeje kubamenyesha ibura ry'amafaranga mva makungu ni kimwe mu bibazo bihanze ishirahamwe ritanga isukari isosumo bishikirizwa n'urongoye iryo shirahamwe n'inkuru ya mugenzi wacu Nyandwi Rafael
Ihinguriro rya sosumo rirafise ibibazo bitandukanye bibabera intambamye kugira bashike ku mwimbo ukwiye kandi n'abakozi bakore batidoga ivyo vyashikirijwe na Aloise Ndayikengurukiye umuyobozi mukuru wa sosumo
mu bibazo bikuru bikuru dusenga hamwe shira hamwe icambere nikijanye n'ibikoresho dukoresha aha mihunguri usanga bizimbye na cyane cyane ibyo dukoresha ibirenga 90% tubigura hanze kuba yuko dukoresha ya mahera mba makungu ubu rero ukaba byaraduze kubera kuvunja byaduze
mushikiranganje bidukikije uburimyi n'ubworozi nawe yarateye intege abakozi bishira hamwe sosumo ko bokorana umwete kugira umwimbu w'isukari wiyongere
mu rwego rwo gushyikiranganje tubatera intege turabona ko bariko barita ku rutare kugira ngo ibikorwa bya rino hinguriro bibandanye bigenda neza bongereze umwimbu twebwe rero ku bushyikiranganje tukaba tubateye intege tunabemerera ko tuzobandanya tubafata mu mugongo kugira ngo abenegihugu baronka agasukari bafungura
ibyo byose bikaba byashikirijwe mu gihe hariko haratanguzwa icese isekeza ryo kwimbura igikaju no guhingura isukari ryama ritunganywa n'ishirahamwe sosumo uko umwaka utashe
tubandanya n'amakuru yacu umwenegihugu watanze amafaranga atacemeza afise mbese adatanze nitagisi ngo bari karakomeza kugwiza ubusuma mu Burundi bivugwa numushikiranganje bintwaro yo hagati iterambere rusangi n'umutekano Martin Niteretse reka tumukurikire
na wihinga nababwiye nababwiye navuze nti umwene gihugu atanze amafaranga akayatanga tarisi atakitanze abari kwateza imbere ubwizi bwa nabo kuko ugiturire hari ugitanga n'ugihabwa babikora mu ibanga mugabe iryo banga hari aho rimeneka wewe yemeje kuvuga ati ngomba ndurumbanye ubutunzi bw'igihugu ndiko ndaha amafaranga naka kugira ngirire iki atarisi yaguhaye uri kura mu byibusha mu bukozi bw'ikibibwiwe tuvuga tuti uwo tuzofata wese abo yatanze ico uwo ruso nuwa yakiri wose gihano n'ikintu twe duhamagara bene igihugu kuko bujya nta kinyegezo abene igihugu badufashije wose tuzobamenya kira noneho twebwe abo twakoranye nabantu bakuze kandi bazi ubwenge ibikorwa byose bikorwa ku gataka karongowe na buramatari bikorwa ku gataka inyamiramabi nkuru ni komiseri mu ntara ibikorwa rero twiye turakora sivye ubushikiranganje gusa oya ni ivya abarundi twese duhamagara twese gushira hamwe ingufu kugira abanyonora itunga ry'igihugu abajya ruswa bose tubamenye hama ingingo zifatwe
tubandanya n'amakuru yacu kuvura abagendana ubumuga bwo kutavuga biraguye iyo batazananye n'ushobora gusigura ururimi rwabo n'inkuru ya mugenzi wacu Ange Nekrita irakoze
kuvura umugwayi agendana ubumuga bwo kutavuga biragoye cyane kuko adashobora kuvuga aho ababara na cyane cyane iyo atazananye n'ushobora kumenya imvugo yabo ariko kandi hari ibyo abaganga baca bifashisha mu kumuvura nk'uko bivugwa na muganga Mutoni Hervé
cyukuri biratugora kuvugana nabo mugabo kenshi cyane nuko kenshi baza baherekejwe n'undi muntu bari kumwe asanzwe amenyereye iyo mvugo yawe mugihe batari kumwe n'uwo muntu azamenyereye imvugo yabo biratugora mugabo nk'abaganga uca ubwira ibyo twita examen clinique complet ubwo cyane tubigira mu kazi kacu ka misi yose ukaraba yuko ataho ababara ababara uyu hakoze ukasonda urabona ko ahinduye movement akwiye koko ababara hama kandi hariho n'ibipimo cyo tubatuma byibanze bijanye nuko kuntu bwo bababara
uwo muganga avuga ko naho gushika ubu atamuntu azi ururimi rw'abantu bagendana ubumuga bwo kutavuga araboneka bobo bagerageza uko bashoboye akongera agahanura abaganga uko boza barafasha abo bagendana ubumuga bwo kutavuga
kenshi na kenshi iyo umuntu aje kwa muganga naho tamuvugisha amajambo menshi ufatika no kujya ku muntu ari muri koma umuntu ari muri koma adashaka kuvuga ikintu na kimwe urashaka kugerageza gukoresha ubuhinga wize kwa muganga ugashobora kumuvura cyo no hanura abandi baganga dukorana cyangwa bakorera handi mu gihe hoba habonetse umuntu aje atavuga afite ikibazo cyo kutavuga mugaba akagira imana kaza ari kumwe n'uwo muntu amufasha gusobanura byo muganga aravuga ni byiza cyane yuko umuntu bari kumwe amureka bakinjirana hose bakajana
abo bagendana ubumuga bwo kutavuga barafise n'izindi ngorane zitandukanye mu buzima busanzwe byo gushikiriza ibyiyumviro byabo na cyane cyane ibibabakiye
urukino bitaje desheke n'urukino rufise akamaro kanini cyane kuko urukina ashyiramo ibyiyumviro byinshi cyane bigatuma umuntu amenyera gukoresha umutwe ni muri ya mugenzi wacu Benoit Sindayigwa.
Uno musi mpuzamakungu wahariwe urukino bita je desheke mu rurimi rw'Igifaransa n'urukino rwigisha gukingira ubucunze ariko kandi rukanigisha ingeno tega umutego kugira umwasi awugwemwo canke atakaze vyinshi ari naho hava iryo zina esheke n'urukino rukinwa n'ibihugu bitari bike ku isi ekana hano mu gihugu cacu rurakinwa naho rudakunze kugaragara cyane Deo ntagasiga umwami arongoye ugo rukino mu Burundi avuga ko rufise akamaro kanini cyane kuko ari urukino rusaba kwiyumvira ngo iyo bamenyereye kwiyumvira bituma no mu byo bakora biyumvira bagaheza bagatora umuti w'ibibazo bitabagoye
kuko ugo rukino rufasha abana kwiyumvira ku buryo ikintu cyose bakora barinda kwiyumvira bamenyereye rero mu buzima kwiyumvira ku kintu cyose bakora no kuvuga no mu gutorera inyishu ibibazo cyo mu buzima bica biborohera
agasaba kugo rukino gomenyekanishwa rukigishwa no mu mashure
bariho benshi babona abana bari ko barakina rukino bakibaza ngo nakamari ariko ni haba ari rukino rutara kamari ni rukino rwaheshe kuko rusaba kwiyumvira nta kamari rero karimwe hanyuma leta nayo iradufasha kwishobora kuko turi ku rugero cyo kimwe n'izindi nkino zitunganijwe mu gihugu n'amashyira hamwe ajejwe inkino twebwe iyo tubatuye ingorane barakora uko bashobora bakadufasha hanyuma twasaba cyane cyane ubushikiranganje bujejwe indero ko bwo kumva urukino cyane cyane bakumva urukino akamaro kago kugira ngo urukino turushire mu mashuri
aho mwomenya ko ugo rukino rukinwa n'ibihugu bigera ku 190 ku isi Uburundi bukaba bufata ikibanza cijana na 45.
Tubandanya na makuru yacu abakora umwuga wo kuryosha ibirori aba MC ngo barahura n'ibibazo bitandukanye mu kazi kabo na cyane cyane harimo n'ababidogera ko badakoresha neza umwanya bivugwa n'umwe basanzwe bakora uwo mwuga butuye Richard benshi bazi kuri MC Machat.
Kenshi aba MC niyo baryosha ibirori. Niba batume ikirori kigenda neza cyangwa kikagenda nabi kenshi ariko naho biri uko kenshi ntibijana ku ijana hari igihe umuririmbyi ushobora kumubwira ati nturenze minota iyi cyangwa nturenze indirimbo izi n'izi ngire ko mvunira akaguha abaririmbyi ugasanga abo amahera y'ibo barategeza kuyaguha sivyo none umuntu akubwira ati wahejeje kuririmba indirimbo zawe zaheze agasanga ari umuririmbyi ashatse kuririmba cyane yagihiwe n'abantu bariko barajya higwa n'ibirori bagiyeho cyane acagomba kurenza ku minota bamuhaye rero ivyo ni twama duhanura baririmbye urumuririmbye vyiza ukora vibe yawe ukajyohera abantu hejeje ugacuva kuri stage biza kujyoha cyane kurusha kubera hari ukuntu ushobora kurambira abantu wagumye kuri stage cyane kenshi baca bata kuri twebwe murumva si twebwe na baririmbye iyo muririmbye na mubwiye ati kuno kuno uko usanga atari karagutahura cyo kamengwa uramurenganije uramurengeye kandi ariko bitegerezwa kuba biriko biragenda kuri programme ariko byanditswe ariko cyo novuga ivya konsere baguhaye urutonde ati uzi kugenza uko ubikora kunuko ugacha usanga umuririmbyi ntitwicaye ntibaduha mwanya tuganire bizogenda kunuko ubwiye ku MC ngagusa hajye mu MC bakwiye kuganira n'abaririmbyi mukaganira ava jenzo nzo guhamagara uko uzinjira uko kugira utange vibe neza jenzo akuguhamagara ku ndirimbi n'iyi nshaka kuvuga amajambo yanaya mu bihugu biteye imbere niko bakora bafite impano zitandukanye batera imbere ntabe ntihabonekeje gusa mu biteramo canke haboneka abandi bandi barako twe harabo twaje dusanga ngaha mugaje usanga harabagumye baboneka ugaca mengo na kabendi na kagwe hari umuhategwe igiteramo ucumenya tumwe misaza ku huyu uyu muririmbyi ntazi kubura kandi dufite abanyempano benshi banifuza rero yuko bose bashikirwa batoyi banje canke bakuru banje bose baronka umwanya sibyo bavuga ati sama jena jena ronse sibyo iyo umuntu ategura igiteramo ntazi kuvuga ati jean fise band vanga bose nambara abaririmbyi araba MC aba DJ pana gukoresha abandi nyine biraza kujya hacane uraza kuvuga ati erega abafana hajya barabona umufana aje mu giteramo akabona wa mu MC vibe warayizi nijya nyene azokinera kubona undi mu MC abone vibe yuri kubera twese turarushanye sivyo mu mafisi byashoboye abategura ibiteramo baze baraha bose byo bavyiza akini nacu haze haraba ukuganira wewe wifuza iki muri rembe ndakwakire gute wewe uze kutwara umwanya wawe kunuko ntuze kurenza maze kubiganira ko kandi biragenda neza iki iki camasho ni kutaganira rero isamo habe kuganira cyane iyo bategura ibiteramo decide ijana ku ijana ko ata imyidogo twama dufite ngaha mu Burundi shuri yatanguye itevye umuririmbyi yanse kuva kuri stage ibi tuzobiheza byose bizohagarara
amakuru yacu tuyasuzerere mu yavugwa mu gisata c'inkino tukaba tuyakesha mugenzi wacu Borisi Ingabire Jules
je mu by'umupira w'amaguru mu Burundi FFB ryashize ahabona bimwe mu byo imigwi izokwitabira iganwa rikuru mu gice cy'umupira w'amaguru mu Burundi Primus League izoba yujuje umugwi wose usabwa kuba ufise umugwi w'abakiri bato batarenza imyaka 15 canke bafise amasezerano yanditse n'undi mugwi w'abakiri bato kugira urutonde rwemewe rwo kumenyereza abakinyi bakiri bato umumenyereza mukuru ategerezwa kuba afise n'imiburiburi impamyabushobozi B ya CAF cyegira cy'umumenyereza mukuru ategezwa kuba afise n'imiburiburi impamyabushobozi se ya CAF umugwi wose usabwa kuba ufise umuganga wawo umugwi wose usabwa kuba ufise ubujejwe kumenyesha makuru kuba umugwi ufise ubujejwe umutekano umugwi utegerezwa kuba ufise umunyamabanga mukuru kuba umugwi ufise aho ukorera ndetse n'urubuga ngurukana bumenyi umugwi wose utegerezwa kuba ufise ikibuga cy'imyimenyerezo umugwi utegerezwa kuba ufise amategeko yanditse kandi yemewe nk'ishyirahamwe kandi umugwi wose ukazutegerezwa kuba ufise ububiko muri banki umumenyereza w'umugwi nserukira gihugu w'igihugu ca Cameroon Leleyo Zendoptab Rigobert Song aganira n'ikinyamakuru Ufeka Foot yavuze uko yitegurira urukino ruzohuza umugwi wa Cameroon ndetse n'igihugu cy'u Burundi igenekerezo rya kane nyakanga umwaka wa 2023 akaba yagize ati turiteguye kugira tuzotsinde urwo rukino kandi nanje ndavyizeye nifuza ko abakinyi banje baronka umwanya wo gukina mu migwi yabo kandi bakamenya ko ari urukino rumwe dutegerezwa gutsinda kugira tuzokine ikane y'umwaka wa 2024 izobera muri Cote d'Ivoire bakamenyesha ko urukino rwa mbere intamba mu rugamba zatsinzwe igitsindo kimwe n'umugwa Leo Zendoptab ku kibuga cya Benjamin Mkapa mu gihugu cya Tanzania amakuru avugwa hanze y'igihugu duhere mu gihugu cy'Ubwongereza mu mugwa Manchester United aho umukinyi Bruno Fernandes yamuka mu gihugu cya Portugal ari we giye kuba kizigenza umugwi wa Manchester United ni nyuma yaho uwo mugwa mashetana tukura mu cy'Ubwongereza watse igitambara cya kizigenza umukinyi ari magwaya yahora ari kizigenza uwo mugwe
nino kuri iyo nkuru duciye dusozera ko ano makuru yacu y'uno munsi ariko mu nkundire ntungenda basubiremo ingingo nkuru zari ziyagize ibura ry'amafaranga mva makungu kiri mu bibazo bihanze ishira hamwe ritanga isukari isosumo kuvura abagenda na ubumuga bwo kutavuga biragoye mu gihe batazananye nushobora gusigura ururimi rwabo nongere ndabashimire mwebwe mwese mwari ko muradukurikirana shimira bagenzanje bashoboye guturukanya ano makuru ndabifuriza kubandanya mukurikirana ibiganiro cyakumbonesha kuri yanyu BTV Burundi murakoze.